isivuno siningi. Kodwa isebenzi incane. Khulekelani, khulekani kuNkulunkulu wesi
vuno.
Ukuba thume isebenzi. Siyakholwa lo mkhule ngoba yiKristu. Ngoba ngimanje ngimfundo lokuba kube ingqoshishe. Do we pray that prayer with uNkulunkulu? Thuma iy'nceku zakho ey'zweni zonke nawe nabasadanga utshwala inkosi baphe babambe ngamandla akuthi ba because sifundi sikhuleka ukuthi uNkulunkulu alethe iy'sebenzi eziningi because isivuno sikhulu yeke usiqede noma ungahosti i-auditorium ekuhlale ehlalele ehoyepaka 1 million people isivuno sikade sikhulu. So ekhonzeni kwethu yona fanele siyibambe le ukuthi umusa uNkulunkulu singawenzi ikhophi lele esiyenza kufanele u-espa. If it's power we find for 20 years, make sure ukuthi khona abantu asebe ngama pastors abashume zonke. Siya ezishumele sibashumelela ukuthi sifuna ukushumayeza, ukubashumayeza. Sifuna nalesi bebuye sobashumayeza. Namhlanje wasibashumayeza, fanele nesibiki boshumayeza.
Yeah.
Of course. Amen. Ngoba ngimla uma lento ngiyikhuluma ingamshaya omunye ahambe yokwenza into engiyenzayo la into yami yize lezi.
Yeah.
Useless. Hey. Because unendawo engifike kuyona mina kwa but loyo ngishumeza phendule manje uzofika kuyo.
Yeah.
Angisazi futhi ways. Thabo nje ushumeza umuntu owaphendi wakwazi ukuthi isiphuke zashumeza ngaphuthi ways abantu abantu abadole bayini. So, akube mkhulu ngezo as we pray the gospel as we expand the kingdom of God. The kingdom of God is not ours but it is his.
Yes.
Uza kungazo lowo ithodi wakhe. Thina singenge isebenzi ensimini yakhe. Lazarus. UJohn chapter 4 verse 34 to 2 verse 38. UJesu uhleli ngasemfuleni, khamba nohamama lo wase Samaria, ngikwena ngisenze isikhathe sika. Wasifazana sase Samaria. Wasifazana sase Samaria khamba laphana kwafa ngu-2020 ngoba ngaphosisa ngazo isikhathe. Kwakushisa futhi la uJesu wayehleli ngasemfuleni efuna i-breeze yobuvana kumanzi. So mefika wasimaza ufika uphethe amuphethe uyindlela into yokukha but uJesu ufuna into yokukhuleka ngoba uJesu womila. Oh so washisa yasa siyasiyeke leyo uma ngase bashuma esemshumezelo wesifazane ngendlela ethize uphume ndiza uJesu angenange eSamaria eSamaria kwangu wesifazane
uJesu
first evangelist in the Bible uma wafika washumela isamsethi not yadada ngas God isethi. Yamemezela uNkosi wathi wazani nibone ngokujena kokutakasi yena indumisayo wazani 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 fresh uma ngiyaphosa kushuma lo sifazane babutha ina profana zobisa kubuye abafundi bakho usenze uJesu ukuthi uthi uJesu umizi ngisathi njoba ngihlela manje ngisathi ngizobuya bafundi bakho manje ngoba ngisathi sike ngiyala kule wathi ngizwa ayi ngizwa mina ngasazi ukuthi ngudlayi
kwentando
yalo mthumbi manje ukhulu uFiliphe njengayani njoba uthi noma wayengukhulu kodwa uNkulunkulu wayeshaya njoba was was faith so you are sent don't you know so manje lekhos lo wasifazane usehambela ngithi baya kuye bafundi bazo uJesu ekhona nabo uzwa ikhendese zeyini phezulu kuthi zini nya zini zini zufo fo from 24 to 38 uthi zini nya zini ukuthi ufike isivuno sikhathi sokuyisikhathi sokuvuna between amanye manje utshala utshala nomvuno so uthi zini nya ukuze kufike isikhathi sokuvuna uthi kodwa bhekani Lento ambona imelo unonene nevangeli angiyazi bazana nisixolele Jesu sithathele kababa hayi 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 kube nebandla mhlambe after 50 meters or after 100 kilometers ibandla lapha ibandla lapha yonke into sibankanga nje amabhaka enkanke ithe so because we sine strategy to expand the kingdom then as you say as now then church sikhanda sino ke wemakhona how can we overcome? So at least stay out. I'm going to go to the house. Says she child is I'm going to get it. Was answer ten upon your mind. I'm not the best in this or not. So, what is that? So, as Christ, as Christ, as child, let us be assured. As many as good. Oh, must be meze, lazy. Good, so as I have it.
Hey! Hey! Hey!